God. He's so cute.
Do you like the holiday? Do you like presents? Do you like veggie? Do you like presents?
Funny? It's funny. Look, Flick is funny. Hold on. Good night.
Da 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 Excuse me.
Excuse you.
She's very cute. She's like a tiny one.
She is a tiny one, huh?
Sit on my lap.
There, she's good, just like that.
Spin. Spin.